Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing for Java, Java and for Kalimantan. Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing for Java, Java and for Kalimantan. Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing for Java, Java and for Kalimantan. Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing for Java, Java and for Kalimantan. Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing for Java, Java and for Kalimantan. Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing for Java, Java and for Kalimantan. Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing for Java, Java and for Kalimantan. Sing song say a, sing for Malaya, I sing song Satra, sing for Sumatra, sing song Sabah, I sing